zose isohotse muri 2013 2012 2011 2010 zose wazisanga kuri indundi nta handi hantu wayikura atari kuri indundi indirimbo yose yasohoka birimo jingo ya ivuga ngo indundi.com bisigura yuko yatanguye kubushigikira kare none yarakijijwe cyane
yakizwe ari gukuraho na media ziye
none turusigaye tumushisha harabarimbyi benshi numvise yarapangiye n'inzu
amakuru mashasha
ibyo nari ndabizi vraiment navyumva yuko harabarimbyi ya supporting akavuga ati sinshaka ko nakaba mu buzima bubi nguvu none ntamera ukanza mu biganiro byo kuri indundi 2013 nambaye uniform iri kwikasha ubu none uno munsi ntiwumva amahiti nkora ntayabona abanyamerika abarundi bariyo benshi n'abafana turabona amakomante mugabo kugira ngo tubashikire erega nubwo waririmbira abantu 50 ijya ni experience ni save ku mwa yakubera je ntari muri jiri bwaza nk'icyo kibazo ntiwakimbaza ukibaza wari muri jiri nibo bari bazi kubera amanota ntibayatwereka batubwiye
ntimwigeze munabwirwa ati turabizi
oya gusa nyine bunye ntibari bafise ibyo baraba ngira ngo twebwe je kubwanje abarimwo bose barabimerita kuko barinzi bagera muri disi bavuye muri sakombi ni ukuvuga bari abantu bakaze basi ndaguha example
zarakoreshejweho
tsoreha gukoresha gute aba none erega ni nka kujya no guha example ya mbere nka kujya umuntu aza kudodora ku nzu y'umuntu ngo akira carte sim cyangwa akira amayinite ntora muri icyo gihe uwo muntu wewe uramwinginze ntora ntabwo ari ntibivuye ku mutima nta nubwo ari umufana wawe rero uri inzu ujya kubimubwira ibyo nibyo bindi ntibigutangaze nimba yagize nimba bahita gute uto like arenza
yikura
nabikoresha heje navyo nakodesheje oya mugambuze birabaho rega si hajya gusa nta nuhose
wowe wanza yuko warabikoresha
nakugiye yuko umuntu wese arenze na news nchanganya tusichanganya example ndaguhaye ni yuko nimba umuntu yarenza aza akakubwira ngo ntora akaja mu isoko akabwira umutare ngo ntora kandi atari umufana wawe ni fake wowe ntabwo ari original ari mu
Facebook ntumbwiye ati byarakoreshejwe
nakubwiye yuko narabibonye mu bandi
auto like wikuye
auto like kubera ndabizi nawe ubazi ko ndi kirofa nayikoresha narayatahanye urayanye
aha uragabanije akaje nuko nibyo nashaka je nkoza kubasa
umviriza nabwira ikintu kimwe kujya twahimiriza abantu dutore n'abarabu turabibabwira Eva dutore.
Asante sana kazi.
Na Taliban mera hizo wanye bandika ngo na Taliban na muri Afghanistan ni
Afghanistan. Jamana mchagua bife
sana. Abashinwa petit je mvisa abafana hose no muri Chine no muri Muzehe hose. Ya hari no ndirimbo zipasa ku kwezi z'ukwezi ku maradi.
Umuntu ayikunda kwera yumvise.
Apana ngo umuntu ayikunda kwera ndiko ndagwa example yuko hari abantu bitora bonyene. Akinvestisemo amahera ngo ni mu ntore. Est-ce que ndirimbo izo bitoye kubera iryoshe cyangwa itowe kubera ko ufise amahera?
Kwarunze mwinote.
Cyari sansi yuko habaye jiri nyene yo muri ntuze cyangwa baga telefona. Jo vyo biba biciye no mu muco wa gati yumva indirimbo niyo ntoye.
Cyangwa bakagira programation kuri website runaka. Ukazanye.
Babibereye muri business bro. Yuko harabarinzi ya supporting akavuga ati sinshaka ko nakaba mu buzima bubi. Hari abantu nka ba Aruna. Mani hari abantu bagwaniye umuziki vrema. Ndi
bisigaye bibi.
Vrema bro. Hari abantu baba patriote bumva yuko atokumva ngene ndirimba neza. Hama ngombeho nabi. Akabura ingena bigenza tu. Mugabo ukabona ko afise uwo mutima
ni basokuru babivuze ngo indya y'umugayo ijya umugabo kandi ngo umugabo w'ubwenge agaya amira niko bimeze kandi niko vyama iyi ni indundi TV je banyita Alan the Real ni miss yose namankuzanira bamwe mu baririmbyi canke bamwe mu afise ibyo bamaze canke ibyo bari kubarakora bitegerezwa canke bishobora gufasha wo gwaruka babita ngo ni kiyo cha jami niko abaswahili babivuze yitwa B face on the floor reka ndaguhe ikaze B face umeze neza umu millionaire
Jambo riraruhishanya ndakira.
Yo ntiriruhishanya sinyi. Ni njo mesema. Hayo milioneri yo umu milioneri byongeye ko kandi akongera kuba umu milioneri. Even billionaire nafikira.
Aho sha. Agateka ko eh teka sha no muri tera agateka.
Eh neko mumeze neza bife.
Fresh san.
Miss Quizi na kuona na ndinga mzo wa kazi. Tuvuge yuko ari ibintu byadubutse. Atari kwa kundi hari intambwe yateretse gose.
Bo ndinze ndayironka ni urinzu yimbonamo ntayihora ni bari ntambwe nyine
twumva yuko byavuye ahandi muri cya kintu cyari caduze bimwe muri amazi iminsi muri kumara avuga ngo ama companies ntari kayita abaririmbye mugana akubonye uri kumwe na Viva mu
ariko imbere yuko ndabijamo niyo nagenda mo deja
wagenda mo imbere yuko uje muri Viva
yego
eh it means waronse
nyabonese imbere ya
Viva Viva rero twumva yuko yaje iryosha rero yuko bifese ataje kugira umuduga kandi mu mfuka agaragara
bo none ikindi gihe nta handi wambonye ikindi gihe nta handi wambonye
Contracting here, Yari Kadze, Nigaza, you could get the American Kuanuzung or Canadian company, Omania, who you can monitor.
And I see me recording no corner and Yaran is a Kanchagura Muba to Sijendri Bajan, Arikungirango Nuko, Petetri Babony, Kuanaban and Chagu, Bakam Hitamo, every man that we see me require a call to the Maturi Bench, Mugabo Badin Zaku in Virako Nuko. Baba babona icumaze nicuza kumarira ntuze yabo nanje vraiment navyitwayemo neza sinibaza ko nigeze mara amakosa
nigeze umara ubamara amazi muri make niho nigeze ubereka ko bibihe
eh barabibonye ko nubaha kazi kanje
bi ni experience ugeregeje kuraba mu ntara bakwakira gute atari bujumbura atari ahandi bakumenyereye ko muri rimwe bujya ngo gufatisha mu ntara ngo biragoye wewe wasanze bimeze gute ku rwandi rwawe
Je muntara sinari nge ubwa mbere ntabwo ari Viva yanjanye
okay
nari nsanzwe nkora y'amakonseri ngira ngo hore ukurikirana amakonti yanje kuri Instagram Facebook hose unaje no kuri TikTok na Snapchat ngezeyo unasirimutse birakomeye cyane rero ibintu byanze ndabiposta narakoze amakonseri muntara zitandukanye
right
yego hose ndabizi nyene banyakira kuva mu 2017 ahubwo nasanze ndumuntu akomeye gose ntabizi
right
kuko bakora publicité sambiri zo mu gitondo saa 3 nza kuririmba 13 so ari ibintu bimaze nka insomene ho urumva na stade yokuzura iyo publicité amasaha tarenga 4 wasanga hafi igice cha stade cyuzuye kandi atawundi muntu aza kuririmba nta afishe n'imwe ni just ya road show rero urumva abanyagihugu kandi nkamara nk'amasaha abiri turiko turaririmba indirimbo zanje urabizi ko rap iragoye vraiment
cyane
mugabo abanyagihugu baruguru kabisa bubaho kabisa indirimbo ntibaraba ngo indirimbo ngo ni ndende nazazi ndi ntinya kuririmba ngo ensolite ngo biri ku mutima bingahe zimara iminota 10-15
naho nagira nshike experience yo kuja muri show naya indi yo kwakira abantu benshi hamukacu baririmbisha kuko ijya nayiragoye harabuzuza mugabo ntibaririmbisha abanyagihugu
yeah je turaririmbana mwanzo mpaka mwishwe indirimbo zanje ntabwo ari rap gusa haba harimo ama dancehall haba harimo trap haba harimo ama old school harimo ama afrobeat urumva je style zose ndaziririmba so rero nsatisfize abantu bose nyine uza kukunda rap udakunda rap ashaza gukunda dancehall kubera zose ziraza gushikirwa rero ngerageje kuraba je ibintu bigenda neza premier duhuye n'abanyagihugu nta ntara nimwe njamo hariho n'abandi krama tukananiranwa tu kuvyerekeye kurihana hari ntara ntarajamo kubera ico kintu mugana byo bizogenda neza simpaka bibere umunsi umwe ego
Yes, niko imeze burya turaja mu muziki nibyo ni bimwe mu bikogwa abifesi yaramazigi ariko arakora imbere yuko tumenya PRIMUSTAR ariko muri PRIMUSTAR experience yabaye yaya wahakuye
bo experience nakuye bigashe niyo guhiganwa kubera ko guhiganwa biratera nubwo ufise ubwoba bwo kuvamo kandi uvuyemo ugasanga nyine biranagusarishije bo wumva nyine umengura mara maya rero experience nakuyemo ni niyo ko umuntu ari wese yotinyuka imbere yuko aja gukompeta akakikuramo ubwoba akavuga ati abantu aha avuze mana reka ngende bikunze bidakunze nawe nakunze ariko n'indi experience ni yuko umuririmbyi wese yokwimenyereza umuziki wa live kubera uri professionnel nibaza ko ari cyo cerekana umu artiste ari complet kubera studio zirafise ivyo zongeramo nka autotune mugabo muri live nkizi ntaba
n'abyo kuruhuka
nabyo byo kuruhuka ngo uri kuranimba playback umvise jambo ari gucitsa ucubireka
ariko no muri studio hariyo verse nini unatuli unaandika ingine
apana suko ndiko ndavuga muri performance iyo uri kura performing
right
birasaba yuko nyine uwo se energy zikwiye ugakora umuziki nyene bya bindi umuntu aza kukuraba uburi mushasha rega muri umwanya
okay
mugaba ari audio aba yarayumvise kuri YouTube aba yarayumvise hehe muri telefone yiwe rera no kukubona kenshi amaze no kukubona muri clip rera abashaka umuririmbire bya bindi abibona yumve kudafekinga eh rero niyo ni experience numvise no muri jiri barabimbariye ngo ingene uririmba live ntavyo twari twiteze ntavyo twari tukumenyereye ko rero two guhanura kubibandanya
kubgwa wakuye bujya bumenye hari he kuko so baririmbye bose bashoba bishobora
je ntanu namwe ndirimba live mugabo ntanu mwanya baduhaye wo kurepeta
narepeta umusumo
umusumo utarenga so bisigura yuko vraiment na rap rerira nagoye live kubera ko amajambo yo gutondekanya hari nare dancehall ni bibazo urumva rero uko biri kose vraiment nkiyo byari gushika bakaduha umwanya ukwiye kurepeta bari kubona uwo ndiwe vraiment me nabijya birahagije barabikunze na je naryohewe kuko ndakunda umuziki wa live nishaka kwibaza
tukira kuri live hari bamwe mu bantu batari bitezwe nk'abantu baririmba neza live umwe mu bana bakiri bato navuga dramati of course abari karaboneka cyane nk'umugenzi wawe inyuma y'uko abantu bari bamenyereye ko double jar umugenzi wawe cyane yarimze live biteye ubwoba abantu batari biteze harimo umuririmbyi nkandi mwaga wanipfurije amahirwe ariko naho bitashitse ngo ayitahuka ngo atahukane kibanza wari wamwipfurije of course nibaze yuko atagwa nkwa rufitiye abandi ariko nuko yarabishoboye wibaze yuko hajya hari ko harabwa iki bariko baraba performance barabizina umuntu afise canke baraba ijya performance ya live mwakoraje
yakubera je ntari muri jiri bwaza nk'ico kibazo ni wakimbaza ukibaza bari muri jiri niho bari bazi kwa manota niba yatwereka batubwi na
mwe nimwigeze munabwirwa ati turabizi
oya gusanye nibunye ni bari bafise ivyo baraba ngirango eh twebwe je kubwanja bari mu bose barabimerita kuko barinzi bagera muri DC bavuye muri sakombi ni kuvuga bari abantu bakaze eh rero umva nko guhiganwa na Estanish nkahiganwa na andi abantu bivugiriza ama instrument yega juba mara maje hagi
okay
eh baraza muziki cyane umuntu aririmba ariko aravuze eh bro cyenche mbone kangi kibamba
hari imwe mu majambo yavugiye cha kuri social media buje nayo nyene muri entertainment ategerezwa kubamwo kuko nayo abakenewe kugira ngo nyene entertainment igume iryo hari bavuze yuko mwakoresheje like machine kugira ngo muronke like nyinshi cyane kuburyo mwaza kuronka like za kwa gusumbya ba followers ntuze ya Primus.
None ubundi ntibakeneye brand, ntibakeneye abantu bakurikirana iyo ntuze.
Mukoresheje like machine nk'uko abantu babivuze.
Uko biri kose.
Nica bifasha iki?
Bo, icyo bifasha cyose. Basi ndaguha example.
Zarakoreshejwe ho.
Zoreha gukoreshwa gute. Aba none erega ni nka kujya no guha example ya mbere. Nakujya umuntu aza kudodora ku nzu y'umuntu wakira carte sim cyangwa akira amayinite ntora muri icyo gihe uwo muntu we uramwinginze ntora ntabwo ari nibivuye ku mutima ntabwo ari umufana wawe rero uri inzu ujya kubimubwira ibyo nibyo bindi ntibigutangaze nimba yagize nimba bahita gute to like arenza
yikura
nabikoresha heje navyo nakodesheje oya mugambuze birabaho rega si hajya gusa nahantu hose
wewe wanza yuko warabikoresha
nakubwiye yuko umuntu wese arenza nadmusi nchanganya tusichanganya example ndaguhaye ni yuko nimba umuntu yarinza aza akakubwira ngo ntora akaja mu isoko akabwira umutare ngo ntora kandi atari umufana wawe ni fake yo ntabwo ari original
ni fake ntumbwiye ati byarakoreshejwe
nakubwiye yuko narabibonye mu bandi
auto like wikuye
auto like kubera ndabizi nayo bazi ko ndi kirofa uru rutwe nikoreye ni
bwa bifese ntizakoreshejwe
zikoresha zidakoreshwa ntubimbaze byose
byose bifese he ku magara yacu
ngo ngo tugiye siko nguvu
mu kivandi
ntayiguhaye na
Kose ni sarisha mu bato.
Ndayikoresha ntayikoresha. Narayatahanye. Urayanye.
Aha, unagabanije akaje. Nuko nibyo nashaka je ngo nza kubasa.
Mubiriza nabwira ikintu kimwe. Kujya twahimiriza abantu dutore. Nabarabu turabibabwira. Ehi badutore.
Asante sana kazi.
Na Taliban mena wese nabonye abandi gangwa. Na Taliban na muri Afghanistan
ni Afghanistan. Jamana mchagua beef
sana. Abashinwa petit. Je mvisa abafana hose no muri Chine no muri Ntuze hose.
Niko bivuze kandi niko byamani baza yuko je ni mu mpande zose kuyo byaravuzwe byose murabivuga kugira ngo natwe tubibonye dutegerezwe gushira amazinda kuri bene vya pana je byonje kuyagira ndakorenza induru oya ariko bifese yakubwiye ati nimba duhora tuja konzoga z'abantu nimba tuja kumbuga zacu ati
ntora ubundi fekinze
kuko Tetero yavuga ati je muri muzika abandi baje gusoma ndi mu isoko ati ngabe
bavumvise bamutoye kubera ko abisavye umva aracoye nta muntu yabikwiye mu mutima avuga ati je ndumufana wanaka
ko nti yabari bamubona
oya
asante sana
muri no mwanya rero twebwiri nari numva neza ko byari biri sansi ko umuntu haya bugi ibintu birimo birimo ikibazo gikomeye cuko umuntu kubisanzwe hajya hariho n'indirimbo zipasa ku kwezi z'ukwezi ku maradi
umuntu ayikunda kwera yumvise
apana ngo umuntu ayikunda kwera ndiko ndago example yuko hari abantu bitora bonyene akinvestisamo amahera ngo ni muntore est-ce iyo ndirimbo izo bitoye kubera iryoshe canke itowe kubera ko ufise amahera
kwarunze mwinote
cyari sansi yuko habajiri nyene yo muri ntuze canke bagatelefona Je biba bikiye no mu muco wa gati yumva indirimbo niyo ntoye
na cyangwa akagira programation kuri website runaka ukazanye
ba bibereye muri business bro ikintu nabonye indirimbo vraiment zipasa ni juste ko wumva niwe witoye washizemo umutaye ubutaye afise nubwo abaririmba neza biramuhanga
asante sana
uravyumva rero je nk'ubu nk'akagohe no bavunira nibiyaranje uburyo bwose indirimbo itogwe n'umunyagihugu tumwumve ko ya telefone akavuga ati je ntoye indirimbo ya B-Face apana kuvuga ngo byagenze kunuku ngo naka ngo yainvestishije ngo ibihumbi amajana ubutaye afise nawe
ariko ibyo bavuga byose
kandi iyo ndirimbo ugaca usangira bihishe
asante sana
kandi je nashaka nkubwire yuko nayo notanga kugira ngo ntore kugira ngo indirimbo ibi y'ukwezi atari niy'umwaka
waba wibwe
ayo mahera yakora ibindi noyongereza nkakoraga clip bro
asante sana
hey.
Yes niko yemeza ariko B-Face uruvuze ati noyongereza nkakoraga clip
hey, abankunda bazontore bazoba bumva yuko nanje ndabahereza ibintu bidasondetse mugabo apana kuri ndako ni sope muri studio ni sope no muri ntuze je ni sope no kugira ngo indirimbo ipase wowe ubujeje uri kuri umujournalist uri kuri micro wumve neza ko ukwiriye gutanga ibintu bisukuye utanga indirimbo iryoshe ntabwo itanga kubera ko naka yashyize
mu mwanya guhagarika kuvuza indirimbo zibishe ko abantu tuzi nanjye
ja none numva ko bari mu dusarisha indirimbo ibishe iratuma n'umuntu yumvise radio
ashaka bravo sindi mushaka bazaba ari imbyi tuzi nanjye bancora
kandi indirimbo ibishe ntiyobegwa wewe ndabizi abajya bose bazivuza rero baba babizi ko zibishe
okay
hari indirimbo wumva neza ko iyi ndirimbo nawe utokumviriza mugabo kaza wumva ngo yingu uyu mwana arakazi mumwumvirize mana ahubwo mwereke ikosa umubare ruti blaze urafise notion ariko gerageza ugire ushyiremo ingufu muri runo ruhande ndumva ijwi ugize travail byo ukamwereka mu bugwaneza ukamwereka ati umva hano warakoresheje
urabura iki
eh umweretse ko arenze aca vyimba agaca hindura demarche
wamubwiye ko akazi ujya akamubwira ko yishaka ati wuna nico kiye
voilà
Okay.
Acha vuga ati uriya n'umwansi wanje kumbe wewe ni wewe uri umuntu mwiza aho wabimubariye uti braza je ndiko ndumviriza vraiment wakoze umwagukore production arabizi mugabe ijwi hari ikintu ingene wandika bo melodies za umengo nyene ziraho tu gerageze none ugire effort umviriza abandi ukabimubwira utamututse utamuburinde eje zikosora biramubuza amahoro ariko ngaho uciza kuvuga ngo ararenze nanje twahuruka mbira ndarenze nawe nujya mu petit duhuye azobona ko turi kuri meme niveau na respect nizo pfibaye
no kombe niko yemeze B-Face buryo bwa undi tugeregeje kuraba kugira ngo tuve muri uno muke wa mbere twinjire muri wa muke wacu rero na cyane cyane yuko indirimbo yawe wazanye wasohoye washinze ahabona ivuga gukora tuce twinjira muri wa muke wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu jamaa yetu tubanze duhagarare ngaha ku muziki kwanza uno munsi intambwe y'umuziki warabisemereye cyane warabivuze ku masamirizi mu mateleviziyo online warabiririmbye hari intambwe uri kuratera bitandukanye na wa mwaka
uhetse uhejeje kuvuga yuko ntateye
muri rusange navuze muri rusange
okay muziki nani uvise ngo je muziki en general umuziki warateye imbere kuko bo umuziki warateye imbere ngerageje kuraba step ingene ibintu biri ko biragenda ubu n'ama companies amwamwe aramenya ko publicity ikenewe ku bidandazo byabo kandi ntibabikorana n'abantu abari bo bose baramenya yuko uriya muntu afite fan base ari bo bakiriya babo bazoza kubashorera akoranye nanje agakorana nande arazi neza ko araza kuganya ba bafana banje muri uno mwanya ndi basomaze kubona udu company dutandukanye tumaze kubikora aba make mugaba arafashe
aba yatahuye
kwanza so rero ntibizira rimwe urabona ko twateye akamo buri gihe
tugatwitabanwa rumogi
barake kutwitabanwa rumogi uno munsi badufata nk'aba entrepreneur
Okay.
Sivyo. Badufata nk'abantu bikorera utwabo. Abantu nyene bakoresha imbe bayitaye imana mvabwenge sinzi ibyo bavyita
bitwiganye. Bakora ibikorwa mvabwenge.
Nk'uko kwiwawe. Uku kuntu uri kurambaza si bose bombaza gutya. Ni ngabirana. Kujya ndirimba siko nabandi boririmba. Mwe sarafisi cy'Imana yamuhereje. Rero byari sansi ko kimutunga. Mugabo hano rero siko byari bimeza ariko biko biraza. Twarateye aka mu vyerekeye amahiganwa menshi uko hip hop itaboneka. Uno munsi je nawe rege twabaye twaserutse mu manje na 100 Iyo ni hip hop rero ya 12 ntuze. Urabyumva? Bisigura yuko hari kigenda cyongera mu madomene yose. Nimba bashaka ku debloka amahera ngana 45 miliyo ku barimbyi batatu sivyo muri PRIMUSTAR bagatanga 25 miliyo kuri umwe ivyo byose urumva yuko hariho step siko byamye bro uravyumva uno munsi umuntu arakora conseil amahera akorera ugasanga ari kuri budget hafi ya 2 miliyo kumuhemba kuri ntuze nizirenga ivyo byose hari akarusho kuko kera bakorera senkani mi hano nabahaterirege bagiye muri conseil bagahabwa lift n'abantu baba nabafona babo wowe uri kurahagenda n'amaguru ari ugiye kuba teramisha ndibaza kumaze kumva histoire z'abarimbyi bamwe bakera batuboneye izo wumvirije nyene byagenda bisigura ko hariho akarusho bigenda biriyongera nejo bizogenda neza nibisha kubera umunsi umwe
ushimira ayo makampunizo ayo mashira hamwe ariko arabitabura n'umusore umva muririmbyi afise kontra zitatu
zimiri voilà nimba hariho nabasinyiza 500 miliyo waravyumvise urumva hariho nabandi uzokumva ryari na ryari so rero hariho ugutahura kwabayeho mu bantu bakuru twabo bakora ababosi bamwe bafise ububare
bafise kandi urabona ibifisi ingerageje kunganira urabona yuko aya mashira hamwe yabahaye icubahiro n'abategetsi babibona par example urabonye nka Sadda kuri Crown Royal muyinga umutegetsi nka Reverie yamubonye cavuga ati kuryosha football imbere yuko turiri tujya football abanzu baririmba azocanza nanje makamba
bana
iyo ni ya connection y'umuririmbyi n'ibidandazwa kandi ajana Crown Royal hariya
nibavyumve ko tubikeneye rero
asante sana
kubera ko abantu bakuze cyane cyane nibo bafite n'amahera burya ama millionaire n'aba boss n'abagabo n'aba papa barenza imyaka 40 nabo ntibere ku muziki bumva ko ari ibintu by'igitandero nibo rero babitahuye niho tuzoburundira
ariko muri marketing bashizemo umuntu atahura yuko marketing no muririmbyi bijana bica bifasha
kuko arimo eh wana shaka si no muririmbyi gusa no umuntu wese afise fan base afise abantu bakumukurikira ari famous umujuere wa basket wa football umukomedien umu acteur umuririmbyi abo bose bari muri entertainment
n'abamenyesha makuru guys
n'abamenyesha makuru hari aba DJs bakaze bafise amazina kwamamaza ibintu n'ibintu bisanzwe
ariko kugira izina kandi bisaba gukora cyane
niko bigenda
uko bose uvuga ngo bafise izina cyo mva ko ufise izina cyugarama bisaba gukora cyane ariko ngo kora kora iki kora tuzime bas freestyle twinjira muri wa muci wa kabiri si freestyle ahubwo ni akapeli tukinye cha twinjira muri wa muci wa kabiri iyo ndirimbo yawe kuhita hantu hakubita ko nahumvise
Ichensi zimbwa burya ziva mu binono apana ya migani y'ibinebwe ngo uwimaniha imuhera mwitiro umwana w'ubwenge yumviriza impanuro bizo kugaruka ko nimbata cuhereza amaboko no muri bibiliya biranditse ko udakoze ntakajya ariko reka ngeze ngaho ibindi uraza kubyumva kuri YouTube yanje
abefesoriabishaka
none blaza ndi muri konse
tuhazime basi vibe kidogo blaza
inatosha twava turenze urwamabana
ariko ntabantu abandi bibiri mu bikorwa hari
rege ijya kamera yerekana twebwe abandi ntibababona twebwe turababona ariko
ntiturenze urwamo bake ariko kubera iki kora
kora no gukora nyine uri kurahimiriza abantu bafise hari ibidogo byinshi bivuka ahantu mu mafamiye
nyine aho bita mu kibabis
mu giti ibidogo bivuka ahantu vraiment ubona ati ntacha buze vraiment ibintu byose ariko mba ndiko ndagaruka kumpanuro zimwe kukuntu tokwama uteza amashi umubyeyi wawe ngo aguhereze ibyo ushaka byose ahubwo umwiyegereze umubaze ati mwabishyitse ko gute kugira ngo ejo nibaba badahari
umenye ukurondera
umenye ingene uzorondera cyangwa ujira bijya bagusigira kubera ko bashaka kubigusigira ubusanzwe uri umuvuyi wamenyereye
kujya bukebuke
duhadokora uri ibyo basigaje amahera yose ari kuri konti ucuryinzu ejo ugasigara wakindara so bandiko mpamagarira abantu bose umuntu wese afite ibyo yashitseko atokwijajara kubera ibintu birahinduka turasaba miliyardere benshi tuzi basubiye a zero ubu basigaye arabarimwe cyangwa bikorera imizigo rero uko biri kose hariho umuntu nyine ashitse ku kintu aca yijajara ukumva naka par example yabaye nk'umustar ivyo gukora cyane arabiretse abafana bari update n'umuntu ariko arakora we bazokureka ibidogo biguma bivuka biririmba neza ni example mu madomene yose uziko hari ivyo washitse ko ahubwo ni wongerereze ko mena sikia Bill Gates na mukasa tisa usiku
ko travaille
nani bilionea kweli ni bosi dunia nzima none nkuye ndi vyari sansi ko yijyamira amasaha yose ashaka
kandi kwera ko ku myaka afise n'ubutunza afise niyo yojyama
nayo yojyama n'ubundi yopfa bitarahera mugabo akubwira yuko
ijana ntijyanka muri iri
wala aguma rondera urumva nanje mba ndiko ndahimiriza abantu nturabe ngo muhira biruzuye ahubwo rondera nawe ivyiwawe utarondeye ivyiwawe naho basi zurakurikirana ivya so wawe kugira ngo ejo uzobijere neza ntibiyonge
hari aho bisa bisaniye nawe mugambi wanjye n'icyubahiro
nibaza yuko birajanye kuko nawe naduhimiriza gukora
niko byari meze
kandi burya niyo sije icatumye ndayisohora birajanye n'ijya sije
washigikiye umukuru w'igihugu
cyane gose
ati jende umujyama w'ugwaruka nawe uvuze ati rekana nje ndamwereke ko ari umuji wacu mukumushyigikira mu ndirimbo
cyane gose ibyo nayisohoye kubera ko numvirije ibyumviro byiwe yatubwiye yuko sinari nahashitse ko nari ndwaye
ariko rashoboye
yavuze yuko narayikurikiranye yavuze yuko abavye ataco bakoze kirengeje urumva ku vyerekeye iterambere ry'igihugu development yabonye yuko ugwaruka ari rwo rufise
bivanye no kuko
batangira bivanye ni ko
ndi karahimiriza ngo baramwitabo
nanje numvise vraiment nogira numvise no
n'umushigikira kandi yabivuga abave bari hajya kuri stade bari babahishikiye
ya inspiration rero iyo ndirimbo yavuye nga
ni giki ubonye ishusho ry'umukuru w'igihugu bona uyu wundi munsi
ya ni guye anje sana kwera ibintu avuga n'umpatriote avuye nanje ndakunda nyine umuntu aba ari proud n'ahavuka n'ibihakoregwa vraiment ugerageje kumviriza ama discours yafise byinshi yigisha arumva nyine n'umuntu atahura ko ari umuntu ya aratahura yuko uno munsi turahari igihejo ntiduhari bisigura yuko ari bitegerezwa nimba uronse opportunite wabikora so rero je vraiment kubwanje man n'umushinga na vraiment kubera ko ama discours avuga arakunda ntakunda umunyagihugu arenganywa arifuza yuko umuntu wese aba afise droits yiwe ntaho nyangirwa agateka kiwe rero kandi nuko kuntu yiyegereza abajene ivyo bizodu umunsi yodutuma ko turabaririmvye gusa kuko nta mupresida n'umwe arabikora icyo kintu ngewe
rero nayisaba yavuze ko bikenewe
jewe abivuga atabivuga n'ukuri kw'imana kujya kuntu yaduhamagariye hamwe n'aba
mwe murabyipfuza imbere yuko abahamagara mbere
yego vraiment kujya kuntu yahamagaye bakadushira hamwe n'abikorera utwabo tundi uno munsi tugahura n'abafite udukampani kanaka abakora ibintu bitandukanye
abari mu ndimo
ntibyari bikwiye nahamagare abo muri kiritire abantu bo muri ntuze twumve bumvirize ibyiyumviro dufise nta kintu na kimwe giteza imbere igihugu kirusha umuziki
ariko bifise suri inyuma asa n'uwo bivuze inyuma y'ijambo rya Tetero naho mengo bamwe mu baririmbyi yamusamiye
none Tetero ni abanzi
gatoyi wararigarutse ko agashaka kuhagaruka kuko yaravuze
imbere yo ngaho
umukuru w'igihugu yaravuze ati usanga ministre atazi Laurette kandi ari mu gisata atwara
urabyumva
yumva ko ariko arasotera mwebwe
naduhereza umubonano turafise ibyumviro byinshi uyu munsi bahaye ijambo Tetero ariko namubonye saa tubi ku mafoto narabonye abaririmbyi benshi ba warashe
right
benshi na uri muri entertainment na uri muri ah wari ufise ivyo ushikiriza bahaye ijambo umwe ariko birakenewe yuko rero aho umubona
abaririmbyi
ego aduhereze tuvuge ibiduhanze umuziki wacu nimba utarenga imbibe ngo abakenya batumenye abo muri saza batumenye byose biva kuko ntatabije tugira dukora clip ziri loco dukora umuziki nyene wo ngaha kwera ko nta mahera arimwo abandi bakora clip miliyoni 30 ejo ni uzo yumviciye kuri MTV none nzo yisopa ndayakuyega bro naho no gitongo nibipasi urumva so rero ikintu gikenewe nuko guverinoma idushigikira
wanashaka kuva ku mukuru w'igihugu murashigikiwe ahubwo bipfira
uko dushigikira rero na
urubahuka kubabwira kuko yavuze ngo yavuze yuko
tubakura
cyane azotuma akabashikira
abashigira nganje n'uko batazi n'abasani nibazi n'abasani Urashaka ubutwara niyo ntuze utazi n'umuririmbyi
nta nari muri icara hano umushyikira nganje batwara yicaye
nta na hamwe vraiment kandi je nawe nzi blaze
okay
sambla
usabiki
je nsaba yuko
uho mu gisata kibatwara nifuza yuko hoja yiki
igisata kidutwara guhera muri ministere no muri amikare je nifuza inama zo ku kwezi ku kwezi kuko ivyimviro bikora bikoranye uno munsi James ivyo niyumvira nawe ufite ivyo wimvira twahuriye turafundika ikintu tu nibice by'umunsi umwe ariko izo nama zirafite icyo zodushikana kubera turi idoga twese tukidogera kuri kamera nta munsi n'umwe turi gera turonka n'uno munsi nimba umukuru w'igihugu yicaye hajya imbere nkatora mikro nkavuga ni je ndafite ivyo nateguye kumubaza ndateguye ivyo ndamushikiriza
mwe mushaka yuko bazobahamagara atari kuvuga ya migambi mukoresha amaboko ahubwo mugane ku gisata
cy'umuziki icyo bakeneye none si development y'igihugu n'iterambere no igiterambere rero ndakubwiye yuko turifuza yuko muri Nigeria bamenye u Burundi kandi je ndirimbo yanje imenyekanye nko muri Nigeria par example ntibamenya famiye yanje bamenye igihugu barabaza ataka gahungu kavahesha
nivyo yavuze turamenye umuririmbyi bamenye igihugu
niko bigenda nimba bimeze gutyo none bizogenda gute tutagira ayo mahera bariya ko baje no gushutinga yose natwe tugikora clip
igitego
bageze no ma collab na bakugite
mu kujigitego banza gufata bije ndefu
niko bimeze
bazorara he staff zo
niko bimeze ivyo byose rero biraduhanga iyo hageze kuri bije rero bumve neza yuko umuziki ko ari ikintu gikomeye cyane mu iterambere ry'umuziki bame mu iterambere ry'igihugu kandi bumve neza ko ari akazi gakomeye kabeshaho ebana famiye wanashaka ugakora ibintu ejo ukumva nubatse hopitali hari ejo ukumva nuruguruye ishuri ejo ukumva nuruguruye orferina ivyo byose bakavuga ati ni bifes yabikoze kandi byavuye mu muziki ivyo byose none bizovaye gutu muziki urimo amahera ariko hari inzira nyinshi zo kugira ngo abadutwara batanga ama permission ego nibaze yuko hariho byinshi urumva hageze ku bikodo za bumva ngoya ibi ntarushu bifite
bivese hagiye gusohoka video mu masaha make gusa nibaza yuko ikiyago kikiri kuri stade hari hamaze gusirikira amafoto n'inyandiko zivuga yuko bamwe bavuze ibyo bamaze gukora byafashije abandi cyangwa ibyo fasha abandi ariko ngo umuririmbyi kazi aho guserukira neza abaririmbyi avuga ibintu yamaze kurangura ngo yisabiye yambi ariko munyuma umaze kuraba video yaciye kuri Indundi TV nibaza yuko atanahandi ndayibona waravuze ati uwo mwana yahowe ubusa harabayeho na discussion ndende cyane muri groupe twari duhuriyemo uranamusubiramo urambwira ati bamuhoye ubusa kugerageje kuraba hari ibyiza yavuze amaze gukora inyuma y'umuziki kandi narabonye n'amatweet menshi avuga ati igikorwa yakuye muri PRIMUSTAR no mu nyuma yo kuva mu ishuri ariko arashyigikira abamama batishoboye inyuma yo kuba ambassadrice kuri babandi badashobora kugura twadutambara tw'abakobwa mu gihe bagiye mu mihango uno munsi afisiye atinye idushona akadutanga kwa gusa kubatishoboye ariko cyo uvuga ati kuko ibafasha karatara amasegonda 10 bakagaya ibyo yavuze byiza washase gusigura iki wababajwe n'iki muri bijya
mbo je nanje nabipinze mu bandi before kubera ko nibaza ko hari ibinyamakuru bimwe
wamwe ngo yahawe mikro avuga ati nshaka yami
yego gusa amacara aragenda je nibaza ko ibinyamakuru bimwe byo kwiga ingene bizabirashikiriza inkuru kuko twebwe turabikurikirana tugaje dufata ivyo nyene
kuko mumenyereka bamenyesha
yego nabisomye kuri akeza ndabisoma no kuri jimbere ndabikora sinza hantu henshi no mu makomantere baramututse cyane ariko vima bamututse bose bamusabe pardon kabisa
ariko muri video y'abantu 25,000 abantu nka 70 bose bavuga yuko umwana aciye ubwenge
araciye ubwenge rwose
kubabonye video
rwose vraiment je nanje nari nabipinze kubera ko nabonye iyo post yuko ngo yisabiye yambi kandi ntiyigeze aja contre ya sije de jour icyari cyatanzwe urumva bari ko bavuga ibijanye n'ingene umuntu yo kwiteza imbere so mu kwiteza imbere nawe yara
tujye natanguye ndu mwana muto nsaba umubyeyi ati ije umukozi
wirukana umukozi hama ndabikora umwana
umwana wo mwirohera
none ivyo abandi honye numubwiye ati koropa hajyaye ahitamwe
baba ndi waririmba muri yandirimbo
ariko wewe urumva iyi difference nabandi yaravuzemo ibintu byinshi bikomeye bari kwandika bakavuga ati no mwigeme no gushigikira afite ivyimviro vyiza mugabo bafasha akantu kandi yabivuze nka blog nico kintu cambabaje yahengera heje ivyo yateguye vyose nka message acha vuga ati
agira gende kandi
abivuga twenge kandi nyakubaho yubwiye ko nagusungikiye ubutumwa ndagusaba yambi sinzi ko mwabubonye akona akantu ko guheraheza kuko ni entertainment
hari nundi yabivuze yaseze yakazi ari mu ntunze yakomeye cyane muri connect leo aheje aravuga ati burya nanje ndafisa akantu no bagabira aracishamo nka blog
urumva ni blog kandi ukuntu yabivuze urumva ko kwari nko guheza kandi deja entertainment nukugira ngo uryohere umuntu nubivuga ufunze isura ifo kucishamo gatanza abantu warabonye ukuntu
yavuga ati ngo bivyo bintu byo gukora nkuko ngo kandi urumuririmbyi yavuga ko tugara ngo nkaho karirimba kari nyoma mu Nyenicubahiro
none kuba yarabimubwiye wumva atari ibintu byiza
yarahindukije Nyenicubahiro arabe ya clip
aramuha n'umubonano kandi
aca muha umubonano ngo bugiye yambi nayitahuye kandi umubonano wasabye twe twatahuye yambi kumugwa mu Nyenicubahiro atahura umubonano
nubundi nico gituma abantu dusamira ibintu hejuru bidakwiriye
Nari message ari kuravuga ku kuma media.
Yes, media zize ziratahura bashikintu umuntu aba yakoze. Nibaze bararaba utensorite. Kwanza nta na insorite rimwe muri ibyo. Ibintu yavuze ni ibintu byumvikana. Iyo yambi no nazo yimuha batabonanye.
Okay.
Azo yimuhera ku ifoto. Babonanye ugira ngo azogenda avuga ati ndamuyambire hamacha ntaha. Haba hariho message ikurikira nabige yashikirije urya munsi suko uvuga yuko atari byo yari yateguye yarateguye end true hama
yaravuze yuko ari we yanadekuye kuri stade mu munsi mukuru w'amakomere
men jerega ndamuzi ndamuzi ko ari umukozi vraiment kandi aratandukanye n'abandi bakobwa kuko abakobwa benshi nibibaza umu yari umukobwa mwiza aho havuga ati ah watani honga mimi afise na tala avuga aje
iwabo babana hagaze muhira yaranabivuze mu gutangwa
n'umuntu yavuga ko atacabuze mugabo kumva ariko ararondera nivya bindirira navuga ni nturabe ivyo nyoko wawe afise canke so wawe
ntuzi ngene yabironde
ntuzi ngene yabironde ahubwo we mwegera umubaze ati none bimeze gute bishise ko gute nico gituma yashije iki gikorwa yatanguje umukuru w'igihugu navuze ntagikoze kwindirimba sinoshiga
teteragiye kubona n'umukuru w'igihugu hari nka message yo murundi kane
mbo sinibaza ko noyivugira hano kuri micro kandi nta muntu abonana n'umukuru w'igihugu muri surprise baramuha audience bitwara umwanya ni nkuko naje bampaye uwo mubonano no fata umwanya nkategura kuko nturuduka imbere y'umukuru w'igihugu urandika ibyo utegerezwa kuvuga bikenewe ibidakenewe ukabyihoza so sinibaza yuko ndabivuze ubu no hava nsanga naje mvuze ibidakenewe
yego wowe uravuze ati yavuze neza ahubwo nijya yambi bazoyibonana ariko babanje kuyaha
yes
n'inyuma ya video yasohotse bavuze nabi baravuga ati iyo baba hajye bo bari gusaba ibindi mu gihe ujya musa atari gusaba
kenshi ndagutera blag umurorerezi mu kibuga niwe abona amakosa niwe abona yuko ibyakozwe n'uwundi mengo ni ibintu byoroshye mugabo wamushizeyo iyo rinda vaya adakoze no kumupira so iyo uri nyuma wowe wumva neza ko kumurujya mwanya ni nka babandi batubwira ngo indirimbo yawe ngo irasatira kandi atari umu engineer d'son ntabwo ari umu producer ntazi kuvuza piano ntazi ngo production imeze gute mugabo azamubwira ngo beat ngo numva ngo iri hejuru kurusha amajwi wewe gusa ariko ararondera ingene aguponda gusa
kuko ngo
muri uwo mwanya ibintu yavuze ni siri yuko hari abaririmbyi benshi bashyitse hajya batoronka n'ibyo bavuga kandi afise na experience nziza ku myaka afise experience y'ubuzima mu gihe atanu ubuzima bubi yabayemo mugabo wumvirije ibintu ingene yarondeye n'ibyo ashyitseko bro
ariko bifese uko bivuze ushaka kujya nta burimbaga gukoza nige big fizo hajya kuri intunze yavuga bijye nyine bari ko ravuga ngo yari kuvuga nabonye bamuri
big fizo yavuze gute
yaravuze yuko muziki w'urundo udahabwa agaciro Nyenicubahiro akwiye gushyiramo ingufu cyane na cyane cyane ku masamere cyuko bavuze inyamahanga gusumbya
bro uko twebe tubivugira ku mamedia ntibikwiye
ariko ndavuga baramututse
ndiko ndavuga
yabivuze imbere y'umukuru w'igihugu naho nyine baramututse
bo rero numva ni turi bantamfatwa nk'umwana yahiye mu kwa niwe bafashe ngaca ku minduru bafashe ngaga ku minduru numva twe ntituri mane ntidukunda ivyo ngaha rero ikintu nashaka nkubwira jewe ntibazodufatire hamwe twese ngo baje na entrepreneur bose abakora utwabo twinshi bahamagara abo baririmbyi nimba bashaka iterambere ry'umuziki n'amakampani z'iyo ngaha turafise ivyumviro byinshi twafise nibyo twamubaza kuko turaza ama experience menshi y'abaririmbyi bakoze cyane nka bacanje wa miss na mama tata tukaraba n'ubuzima bwabo basize ingene babayeho nukuriye nibikwiye kuba nibikwiye voilà nibikwiye kuba rero nka kujya natwe abo dusize ngo bigenduke ahubwo tukwiye kubikosora
hari kandi ndagambi yo kwiteza imbere nkuko mukuru w'igihugu yabivuze mu baririmbyi ho yo bikenewe cyanke bagume mu muziki gusa
yo reka gukenerwa gute eske wowe umva neza nimba ronse umutime mu muziki je uzosaza unabihebe birashaka no gushisha
cyanke bakugire operation mu muhogo
kubi urashaka no kuruha kumva kubirengeye men nta major rero ugacije mu bindi mugabo umutime wavuye muziki urumva n'ubunye nusanzu naririmba nibijya tetero yavuze uko aja kugira decor agira ibintu bya madeco akakore n'ibindi bintu bitandukanye n'ivyo kandi asanzwe aririmba
acara gashira ko kandi ngo bazi ko tugara
niko bimeze uno munsi we urashaka kubura umujournaliste ku radio ofise n'akazi kwa Sion
ndandaza
eh urashaka no kubura ino mushoferi
asante sana
byose ukabikorera byose ndashaka kuba rero ndirimba kandi n'ubwo ndashaka kuba mfise ibyo nkora ntsima kandi abizane hano ko nta sindirimbo nasohoye rero uwo muziki uko kwisanzwe uramusura nso umutahe ayo mahero nonsa ko uyu mutahe nyine ukora ibindi je rero ku bwanje n'ukuri vraiment nogira ko sa mubonana byabindi basi president aduhereze
twicarane n'aba message ni yanjye nicubaye
ego aduhu umwanya twicarane n'aba yicarane n'aba artiste yumvirize turamaze kubona ama example y'aba president bamwe bamwe benshi mu bihugu bitandukanye aricara ikabaririmbye akababaza ati none koko gwiki
kugira igihugu
kandi barabizi neza yuko hari ibiririmbo byinshi bya despacito muri ntuze ya twabimenye uko nta bindi bintu tubazi ko muri Nigeria indirimbo tubazi kwera baririmba nta bindi bintu tubazi
kandi biranyegeze
nta nubwo nta bajwere babo tuzi rega twebwe umuziki wabo ni wo watwibagije ko harababa
ariko ugiye dutsinza akadukura muri kane turamubona
oya ntacu uwo ni bisanzwe ariko indirimbo zisirikira neza ba Davido na ba Wizkid
n'abana batoye bashashaho muri za
abanyamamanza yose mwarimwe nta zindi ndirimbo zivuga baca bavuga ati abahungu bose bava muri Nigeria igihugu niho giterere imbere so rero uko biri kose baratwibagiza ko hari n'aba Boko Haram bicana
kweri kweri
muri no mwanya twebwe imaje batuzi ko kuva muri 2015 urayizi irateye ubwoba ni handi wicaranye
uzumva
kubi wicaranye n'umuntu nk'ahantu par example nko muri Tanzania cyangwa mu Rwanda oyo kazumva azi neza yuko umurundi wese azi kurasa
burundi wale wa jamaa mapanga wabaya sana
sana
yana kishika bunduki mtoto mdogo na
tuacha ta hivyo mkikapo moja hivi arashaka no kugenda yinyombora kidogo
yumvise
ko murundi okay nane imaje niyo dukeneye kwe
apana ahubwo umuntu yumve ko uri mu Rwanda gusanga ingene yonza n'umutahi wawe
blaze akakubaza man bona kidumu kari hivi anakuriza kuhusu muziki tu abaza man ijya sare babubakiye kwirenze man
nikijya kupiga show pale n'umuntu akupiga
ijya sare hagijamo abantu bangana iki ko nabonye irenze hagi ni mu Burundi kwe ibyo byose bakumva ko ari byo botubaza niba tubaze ngo blaze ngo wowe ushawa
amasaje amaseremoni y'ama concert arakwiye kubakwa biteye igomba
arakenewe arakenewe
yo kungura iki rero kungenza
ni vya bindi nyine urumva none ntumaze kwibona yuko nk'ubu dufate konsere zo mu mvura ntiziba iguye bace banura ivyuma
biba bipfuye abarisha
mugabo hariho sare usanga yakira abantu hafi nk'abo muri stade nuko men ivyo byose iyo niterambere nubwo hatokorerwa ama konsere hari ama conference yo habera hari ibintu byinshi hari amakora hari ibikorane byo habera byo kwigisha ijambo ry'Imana hari ibintu byinshi mana sino biheza bro
bivuze ari ubutumwa wacu aho ariko aradukurikirana
na cyane
cyane mu gukunda igihugu no mu gukura amaboko mu mpuzo nka yandirimbo yawe na Nyenicubahiro guma bisemerera
jewe ubutumwa no bahereza mpereza abandi abadukurikirana ndibaza yuko bose mu mice yose barimwo niba byumve yuko imyaka
ahubwo rero yaragarutse no kuri cya kibazo cy'aba diaspora bareke kuvuga naho Burundi mu makungu banze beinvestise ngaha bariya bose ndakeneye yuko tubaha message aho bari hose
jewe message ya mbere nubaha aba diaspora ni yuko wakwiga kuba abapatriote patriotisme ni ikindi kintu gukunda igihugu uvukamo ukagikundisha bajya abantu mubana bajya abantu mwahuriyeyo nabone ntibavuka ngaho uramaze guhura n'umukongomani ngaha arashobora gucora $100 ku mu DJ kugira avuze indirimbo ya Kofi
twakwa gusa atari indirimbo yiwe
ni umunyagihugu asanzwe naguhaye $100 mvugira iziya ndirimbo manaki aho yerekanye ico bita patriotisme umva akunda igihugu cibe mpaka gushika na hashaka n'abarundi bo nga bidoge mwidoge mwidoge
agasabufa kavuzizi wa
niko biri
ntandi bose mugira
namuzi none twe tubaye gucyo twobiki hano rero ngaha tubegwa ko ari muri Nigeria tubegwa ko turi muri Sauza tubegwa ko turi mu Rwanda nta originality niya ndirimbo naririmba ngo ngaha uca hose umva ngo wasafu kame ngo turi Dar es Salaam this is Bujumbura. So dufise ibibazo byinshi byo gushikiriza nitwanse yuko bavuze indirimbo zo hanze mugazi tudomenye natwe turi tuba duteye isoni
turi ku maradio
ku maradio frema birabiteye isoni so rero ubutumwa nohereza aba diaspora nibona ringeze ko turamaze kumva abanyarwanda kenshi baratuma ko baririmbyi babo hanze bagakora ibiteramo
hanze na diaspora y'abarundi ituma ko abanyarwanda yimye $1 mu rundi
wavyumvise
anajane no photographer
ico ni kibazo gikomeye ni ya patriotisme rero urumva bo bikundira umuziki urumva umva umuziki uvuga ijwi gusa
umva yuko utumwa mu rundi uzomwurije indege
uzobikwiye nico gituma nabantu bo mu companies ngaha avuga ati jewe muri marketing insohoye 30 million nka ya happy face imbwa nakabonye ka aterirege kamba ya uniforme nayo ndamuha numa ndaya umukuzini wanje ndamushire kuri pancarte hajya kubera twenga neza atwenga neza ariko nacarakora
nacarakora
ni kuvuga nimba ukeneye visibilité ukeneye gukorana nanje sivyo ivyo byose rero nabo ba diaspora bumva kuba umupatriote biraryoshe kandi barimwe kweri bakunda igihugu mpora ndabibona no mu commentaire y'indirimbo zacu bumva nyine ko agiye na karimbo twasohoye kuba wabaye wa mbere muri competition kanaka uko nabiryoherereye cyane ariko hariho n'abandi avuga ati genda afise opportunité yo guhamagara umuririmbyi mugabo kazomba yatumye ko umuganda yatumye ko muri Kenya mugabo ngaha abantu bamaze kuja muri mama concert yo hanze basatu bibararirimbye sindabona yurindege ngo agiye kuririmba muri Canada canke he umuntu amaze kwikona ni kidumu na fizo ntabandi none abaririmbye ni kidumu na fizo
no kuvuga hari ke
ne na Rolido na Dr Cloud abona bakera
kandi hari n'umujama arabo yitwa DJ Bebe yabatuma katari no murundi menga basama mu muri Nigeria
wibaze sha tugatumwa ko nabantu bo hanze
hari abantu bose ariko arabikora aba Nick asanzwe arongoye group iraho yitwa Vab ndashibagiye mu majambo yose ari hano mu gisagara cya Bujumbura ari muri bamwe bari batumye ko bari baje gukora cya gitaramo hari n'abandi bahora babikora kera twabumva ariko tutazi impamvu babihagaritse kandi bagihari abantu nka ba pasteur bagenzi abantu ndashaka kubaha ubutumwa bubega
nyine pasteur bagenzi yaciwe intege ni iki turirimba nabi twarabihebye cyangwa twarongereje ingufu none ntamere ukanza mu biganiro byo kuri indundi 2013 nambaye uniforme iri kwikashe ubu none uno munsi
ntumva
amahiti nkora ntayabona abanyamerika abarundi bariyo benshi n'abafana turabona amakomante mugabo kugira ngo tubashikire erega nubwo buririmbira abantu 50 ijya ni experience ni CV ku mwartiste
icyo kintu nzo mu Rwanda ndakimubaze igituma atagituma kabaririmbye
uzobimubaze kwanza reka tubimubarize hanye na twumva yarashigikiye umuziki indirimbo yose isohotse muri 2013 2012 2011 2010 zose wazisanga kuri indundi nta handi hantu wayikura atari kuri indundi indirimbo yose yasohoka birimo jingo ivuga ngo indundi.com bisigura yuko yatanguye kuwushigikira kare none yarakijijwe cyane
yakizwe ari gukuraho na media ziye
none turisigaye tumushisha hari abarimbyi benshi numvise yari apangiye n'inzu
amakuru mashasha
niyo ibyo nari ndabizi vraiment navyumva yuko hari abarimvyi ya supporting akavuga ati sishaka ko nakaba mu buzima bubi hari abantu nka ba Aruna mani hari abantu bagwaniye umuziki vraiment ndi
bisigaye bibi
vraiment bro hari abantu baba patriote bumva yuko atokumva ngene ndirimba neza hama ngo mbeho nabi akabura ingene abigenza tu mugabo ukabona ko afise uwo mutima so nakominikane nakorane n'abandi kumve ko nabaririmbyi batanguye gusohoka b'abarundi mane nti turumva baganda n'abanyarwanda n'abatanzania mu bari mu maturni ngo USA mu rero
tugishire ka kadomo murakeneye gusohoka
no gusohoka ni ndatabikeneye ni ndatabikeneye ni ndabikeneye eho na uyu
aje ndabikeneye ndabaherekeje
none bro ibi bintu bavyigeko aho diaspora nyene nibo bakwiye kutumenyekanisha muri abo bantu
babana ari musotsi hari biratuma ingenzi ziyiza barabona ko iburundi ari nyabagenda murasohoka mukinje
hariho no muri Ghana canke muri South Africa canke muri Zambia ashobora kuba yitavye show yazanwe n'umurundi babana aca agenda amenye ni promotion muzindi
wa mu DJ avuze indirimbo y'abarundi muri Shine safi sana ubwo butumwa nibaza yuko muri kumubona nick iyi message nina guha link uraza kuyugura kuko ntutayugurura kano ka video ndakagukatira mutuyagire kuko
narasabye
naranasabye no kubona no nick atubwire ni giki gikene kugira ngo abarundi batangure kujabuka bake za Sweden za Canada Sweden ibihugu birimo abarundi benshi Canada
kandi nibitwaze corona kuko nirakwiza imyaka ibiri Nigihe cyaho ni imbere yaho bararirimba bariho freedom yo gukora amashow.
Turabona na zatuwaza ba Konde Boy muri
eta. Nubara zikora eh. None man set binafisa album yahitinze nka yose. Mhm. Abantu bari hanze
muri eta zine muri Maria Joel kwaririmba barundi bari.
Cyane.
Ani wabikora muri show
mukandi. None umuhamagaye. Naho irimbira abantu 30 ni CV ku artist.
Diamond arose video zo masari y'abantu bakeye nikomeze kandi niko byamareka dushigikira ibyacu kuko nakubyiye umurundi natafatiye mbere mu gushigikira ibyo wabo nta munyamahanga azoza kubishigikira ahubwo umunyamahanga azoza gushigikira ibyo yahawe yakundishijwe n'umurundi umunyamahanga niyumva mu Burundi bari kwavuza indirimbo ziwabo azokumva yuko mu Burundi atamuzi kuri ahubwo ibyabo ari byo biri hejuru nitwa Beefies ni mvuga kuri navuze bindi bari bibaza yuko atokubyira yatanguye bikomereye ko byakoreshejwe kuki yo hishukuri yahaye ubutumwa abantu nka pastor bagenze n'abandi bose bari basanzwe bakoresha ibiteramo cyane bashigikira abaririmbye ngo mbego uno munsi umuziki uno munsi urashisha abo ntibateye imbere nkamwe mwo batuma kubo babamaramaza ariko nibaze ko Beefface yavuze ati sicagiye ncambara uniform mukoza kuri kamera ubu ndagerageza kubegwa nkanaca ahantu hameze neza bakankora ntaza nsa neza ngira urabibona Iyi ni Ndundi TV uyitwa Beefface. Beefface ndagushimira ku kanya kawe hama nibaza yuko indirimbo yawe ikora igiye gushikira n'umukuru w'igihugu yumve yuko amushigikiye mu kamo yateye abanya abajene.
Ya je vraiment ndashimiye nanje ku kanya mwampaye. Hama nshimira n'abari ko baradukurikirana.
Ntera
ndabatera kamo kandi n'ukuri vraiment tugerageza dukunda ibyo ngaho. Umuziki wo hanze ni uraryoshe kweli. Kandi turafise ore musicale n'utaririmba aravyumva kweli ku muziki uryoshe. Sivyo? Mugabo ni wawurutishwe wanyu. Binya nariko ndavuga ngo umujournaliste avuze indirimbo ibishe ku radio. Urashaka kuyivuza imbere y'iryoshe yo hanze. Kubera ko nuri wanyu.
Okay.
Mugabo ku ego ku bantu bo ngaha ariko. Umve neza ko kugira umuteriyo intege uvuze zitesa cyane zumvikana ko
ziza kugura nyinshi bihumbi ziryoshe.
Sirahari. Nicyo gituma na nica gihe twatera kama ba DJs ngo bavuze indirimbo zo hanze ngo motive ngo nizitambika. Ubu barabihinduye no kuri indirimbo z'abarundi ziravuga. Si blague kweli. Rero aka kama twateye ni kajya twateye no mu companies. Mu ma competition hip hop idaseruka uno munsi ni twebwe twaserutse bisigura yuko hip hop ira gende wa mbere orege yabaye wa kabiri wa gatatu no R&B beast estanish uravyumva
cyane
bisigura yuko uno munsi none si ibintu byo kuba tukwiriye kwishimira yuko ako kama dutera koko bashikira ya kubwanje rero ndahimiriza abarundi bose baba bahanze baba nababa ngaha bumve ko umuziki wacu ukwiriye kumvikana kurusha uwo hanze kuko nta wanka konganye na ngo agwaye amahere hama rero umukuru w'igihugu kujya yabitanguye kudushigikira abihera heze vraiment bavuga ngo babaye mwiza wa muzima twe natwe turahari kweri nguvu turazikoresha uri sopa de milio atahukora kugira ngo ukore clip we impression umunyagihugu Hameje ni baguhaya arengayo uzoreka gukora ibirenze mane
wa murafisa aho mukora ari ntumva ko ari aho mukora atari ngombwa muri
vuga hari igihe ukora ngaho mugabo hariyo nundi atahakora kandi najya ama concert turonka hari abataronka kandi bararirimba sivyo
cyane
rero urumva nico gituma turakeneye support turakeneye yuko bumva n'ivyimviro byacu ko naho tubishikiriza bashya ndamutumira no mewe batuvugire adusabire uwo mubonana Niwa turongo. Nagiye na dusabira uwo mubona. Atwicarika twumva avuga ati be bana. Burya narumvise akamoka ba artist. Ndakeneye yuko mumbwira ibyimviro byanyu. Eske iterambere ry'igihugu mwebwe mwama muri ko murarira gucya mubivuga gucya.
Ahubwo tuma kina asaba Rome wa yoorganize inama. Hama muganira ibikenewe
hari cyo gusaba Ibyo birakenewe vraiment. Kuko umukuru w'igihugu abahanzwe n'ibintu byinshi. Ivyo miziki ndazi ntavyo yumvirize. Mugabo muri uno mwanya ndazi turonse opportunity yo kumva neza.
Mwaganiriye. Right. Mas je ndagushimira.
Je sinoro je sino biheza. Nico gituma nani navuze nti reka ngire resume mu vyo yavuze. Kuvyerekeye ijya sije yatanguje ujya munsi yiterambere ku gihugu no mu bikorwa byacu. Navuga nti sinogenda ntakoze indirimbo.
kandi ngo tugume tubwira abanyamahanga ku Burundi ari ubwa mbere
cyane gose haratesa mane nico gituma je yo ntakorera clip ku mapisine ndaduga ruguru nkaberekana natire yaya ndi umwe umuntu wese adashobora kubona kugira ngo ejo uzoze gutembera mu Burundi wabanje kubaza ati ke kibanze kiri mu Burundi ndibaza uribuka
ararenze
bihinda après aho maze kubona clip zine zasohoke
zakoreye
bisigura yuko je mba niko ndabereka nagiye ibugarama ndabereka hano nameze neza
n'umuse bazungu baranze bagatembera bugarama ba diaspora
bo niko bimeze umuntu wese ari hanze aravuga ati narabonye kibanza ciza muri clip ya naka ya B-face gwino ndakwerekeye tuje gutembera kuko nta nanzu nimwe nziza y'ibujumbura tuzokwerekana irushi iyo muri rero na pisine nimwe tuzokwerekana irushi ya
wese ariko turafise igisubizo
ngaho turafise amanatire asumba yo hari
uciye ku muri show w'ingoma umurunda umva hariya mu makuru umunyamahanga umva mu makuru ko mu Burundi ari ingoma
bro ni twabiheza aha tuvuganye ikiganiro comara nka deux semaines nico gituma tuba dukenewe tuba dukenewe yuko duhura Romeo je kwerive mana nari musavye na ni organize manama ya artist
cyane gushimira cyane B-face kugira manuke kuremesha ikiganiro hajya nsigaranye iminota itarenga 10 minutes
ya merci sana bro
asante sana cyane gushimiye mana wo uri mvuga kuri
oya kizira kubura indero
asante sana kandi ndagushimira rero ndagusabira uko imana yagutiza amagara n'amafaranga mu cyubahiro cyawe aho uri hose ibyo ukora byose n'ukuri kwa mungu je ndagukunda cyane mu byiyumviro byanyu byose ariko twame twibuka gushikiriza ibyiyumviro je nimba arico nakoze kitakuryoheye kivuge ucyandike mu cyiyumviro cyiza
wababwiye baje kuraba igendirimbo kuri
ni erega ni ngombwa ngahangira ndabibabwira nico gituma ntobicisha
amajambo
byiza cyane subscribe uyikore kwa B-face kugira ngo nawe aho muririmbyi akaze nakubwiye n'umwe mu baririmbyi bamaze kuba verified bari ku butaka bw'u Burundi bishobokera bake hari n'ibihanga ngo bitarabishobora ariko uciye muri description uraza gusanga ko link y'indirimbo ya B-face and the flow ishasha inameze neza iguhamagarira wewe gukora kandi akubwire nti jobless imana igutize amagara n'amafaranga ponyo